Haguruke, haguruke abarundi, haguruka ni radio ikangurira abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu, iteka na demokrasi.
Ndabaramukije bakunzi ba radio haguruka nongera ndabahikaze ryo gukurikira amakuru twabateguye kuri uno munsi w'Imana igenekerezo rya 10 mukakaro umwaka 2022 kuri micro muri kumwe na Rine Munezero ubutuma mvuga mukanyumva nawe ni Obe Felix Irankunda mu nkundire mbanze ndayahere ku ngingo nkuru nkuru ashimikiye ko harabandanya kuvugwa umugambi wo bugamije kwambura ubuzima uramutswa umugambwe sene usanzwe utavuga rumwe n'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi. Eme Magera umwe mu banywanyi w'umugambwe CNDD bari hanze y'u Burundi avuga ko umukuru w'igihugu ari mu bari nyuma y'uwo mugambwe ugayitse mu ntango z'ano makuru muca mu byumva. Mu gihe kuronka bimwe mu bidandazwa bya nkenerwa bibandanya kuba kayobera abahinga mu gihugu ariko bikaboneka kuri magendu ku giciro kiri hejuru y'igisanzwe cyarashinzwe na leta, bamwe mu banyagihugu babona ko ibyo bidashobora guhagarara kuko ubwo rudandazwa ruko na bamwe mu bategetsi bakomoka mu mugambwe CNDD-FDD. Turaza kubashikana muri zone ya Gatumba iri muri komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura ahavugwa amanyanga yibonekeza mu itangwa ry'umwavu w'ikizungu uhingurwa n'ishyirahamwe FOMI. Bamwe mu banyagihugu bavuga ko birigo bayitondeye ariko bagataha uko baje. Mukanya ido nido ryano makuru.
Radio Haguruka, Haguruka Abarundi turwanira igihugu cyacu.
Uyu mugabo icyo n'ubundi barako iyi ya migambwe bagenda kugondera mu shya nkadi bihora gato mu gihugu kubera ibigambo myishiki. Uyu ni mugambo wa Marasi mumenye yuko aha dukora ku Marasi y'abantu b'urundi bitanze bari tanze ariko ati hako abantu bakuma bakako abantu bakuma bangaje umengo ni bikoko ndahagarara
yari jambo bavuje aho hijya ibuganda ejo bundi ngo maramanye yuko uyu muganda ngo wavuye mu Maraso ayahe niyo bajye ku rugamba bonyine. Mbega tugume muri kahise cyane tubabe kazoza barabwira buguruka imitwe baraba imbere
abarundi bari mu kaga CNDD-FDD yabashizemo. CNDD-FDD ndiri invincible, CNDD-FDD ndiri invincible, turashobora kuyirwanya tukayirukana, turashobora kuyirwanya tukayirukana. Hariho abatoye inzira y'umuheto bari abato inzira y'umuheto n'ukubashigikira kuko nabone bari mu nzira yo kurondera gusenya CNDD-FDD. Bajya nibo ba mbere banesheje ubwoba n'ukubandanya umuntu wese akiyumvira n'uwo bafise n'uwundi yubwira akaba hanze abikore. Barya nibo ba mbere banesheje. Ubwa kabiri ni twebwe turi twafashe inzira ya politiki yo kurwanya CNDD-FDD muri izi nzira za politiki ni kuyiburanuza abantu no guhaguruka.
Ndasubiye kubaramutsa mwari mwejeje kuvyumva mukanya mu ngingo nkuru nkuru aho umugambi wo kugandagura umushingamateka agatongwa asarongoye umugambwe CNL ngubandanya utegurwa muri kino gihe akagwi gatwara igihugu harimwo umukuru w'igihugu nibo bagirizwa iyo nteguro nkuko tubisanga mu rwandiko rwashizwe ahabona n'umwe mu banywanyi w'umugambwe CNL Eme Magera. Ikindi kiriko gitegurwa nako kagwi nyene ngo nukurungika imbonera kure mu gihugu kumara abantu bitwa ko badashigikiye ibikorwa bya CNDD-FDD. Uwo munyepolitike asaba akagwi k'abajenerale guhagarika uwo mugambi wo kumara abantu. Naye makungu yasaba guhagarara ku ruhande rw'abanyagihugu ntatanga amafaranga afasha kubamara. Inkuru twateguriwe na Dondo Diemba z'umutima.
Ako kagwi karimwo n'umukuru w'igihugu karatanguye imigambi iganisha gusubiza hasi umushingamateka agatongwasa hamwe no kumwambura agahuzu mu banyagihugu. Ivyo kakabikora ngo mu ntumbero yuko kabona ko byonyene bikwiye kuzoba isiguro igandagurwa rya gwasa ryateguwe kuva ako kagwi kagere mu ishamba. mu gutangura uwo mugambi ako kagwi nkuko bimenyeshwa n'umunywanye umugambwe Senel Aime Magera katanguye gucagura abashinga amateka batanu begereye Agathon Rwasa ngo bagandagugwe byihute ubu abo bashinga amateka batanu umugambwe Senel bashinzwe ijisho nako kagwi ijoro n'umutaga ingendo zabo zikaba ziriko zikurikiranwa nakagwi kabicanyi gakurikiranwa n'umushikiranganje w'umutekano intwaro yo hagati mu gihugu n'iterambere ridakubira Jervende Lakobuca batazira ndakugarika afashanije n'inzego ziperereza akagwi rero k'abajenerale batanu kari ku isonga ry'igihugu kariko gategura uwo mugambi gashaka gushira ingufu mu kuvuga nabi kwa Saint Agathon kugira gasamaze abanyagihugu mu byo kamuvuga ko ngo n'umucangero akorana n'abanyamahanga kandi ko bamukoresha kugira ngo baze gusahura igihugu kera uwo mugambi wo gucafuza kwasa wakozwe biciye kuri Habimana hamwe na Bigirimana bagakoreshwa na Nyamitwe ariko uyu munsi Albert Shingiro ariko awukorana nakagwe k'abasenateur kari i Bruxelles mu Bubiligi karongowe n'uwitwa Felix Kubwayo amajambo yabo bakaba bayacisha banditse kumuhora Age News nayo Reveriano ndi kuriyo ariko akomeza imbonera kure yongera aziha n'ibikoresho kugira zitegurire gushwara igihugu zishobore kuzimanganya umuntu wese adashigikiye CNDD FTD Memagera anura Evariste Ndayishimiye arongoye Burundi alagiyome bunyoni umushikiranganje wa mbere Jervende Lakobuca batazira ndakugarika niyo ngabo na nizigama kuvavanura n'uwo mugambi wo kumara abanyagihugu kugira bikingire aho bukera ntibagirizwe gukora ihonyabwoko kubwiwe abanyagihugu ngo bararushe bipfuza ihinduka kubwico iterabwoba ngo ntaco rizana kiretse umuvumo kubamuka kurako kagwe k'abajenerali batanu bari nyuma y'uwo mugambi mubi abanyagihugu abasaba gutsinda ubwoba kuko ngo bazoteba baronke ijambo rya nyuma nayo amakungu ayasaba gushigikira abanyagihugu kandi asubize ku murongo Barisito Ndayishimiye na Albert Shingiro kuko ngo amafaranga basaba ayo makungu birirwa baragendera ngo nayo gufasha imbonera kure hamwe n'imigambi yabo bagabo yo kwica abantu
Dondo vyemba z'umutima urakoze kuri iyo nkuru hejeje kudushikiriza Andre Ndagijimana kuri uwa gatanu w'indwi turangije yarasandavye uwo munywanyi w'umugambwe CNL avuka ku musozi Ruyumpu wa komine Kiremba intara ya Ngozi akaba yapfunzwe inyuma y'imishamirano yabaye kwa 2024 ndamukiza uyu mwaka hagati y'abanywanyi w'umugambwe CNL n'imbonera kure amakuru ava mu ibohero rikuru rya Ngozi avuga ko Andre Ndagijimana amaze ku Gware asavye uruhusha rwo kuja kwivuriza ku bitaro bya Ngozi araheza ukwezi ariko ubuyobozi bw'ibohero bwaramwankiye yagiye kujanwa kwa muganga ku munsi wa kane w'indwi turiko turasozera yamaze gusindikara cyane amazi iminsi ine atajya umuryango wa nyakwigendera usaba amatohoza umukuru w'ibohero rya Ngozi uruhara rwiwe muri urwo rupfu aruhanigwe ibyo biruko mu gihe abandi banyagihugu babona ko leta ya CNDD-FDD idashobora ora kugira amatohoza ku rupfu gutavuga rumwe na CNDD-FDD ngo kuko avuyemo abategetsi ba CNDD-FDD baryohegwa Mu gihugu cy'u Burundi ukwihanganiranira mu bya politike biracari kure nk'ukwezi ku munsi w'Imana uheze imbonera kure zarateye indongozi z'umugambwe CNL zari mu nama y'umugambwe mu ngoro yawo iri ku mutumba gweza komine Buraza intara ya Gitega Evariste Ndayishimiye asanzwe avukamwo Etienne Ndayitwaye ko umunyamabanga nshingwabikorwa ntayegayezwa wa komine Buraza na Dieudonné Niyongabo atwara imbonera kure muri iyo komine nyene niwe bari barongoye ico gitero abo ni gihugu baratangazwa niyo nyifato y'umugambwe CNDD-FDD aho bavuga ko atakwihanganiranira mu bya politike kuzoshoboka mu gihugu mu gihe n'intara umukuru w'igihugu avukamwo idashobora kubera karoro keza izindi ntara ivyo Evariste Ndayishimiye amarika avuga byo kutita nabi abandi mu yindi migambwe ngo fiko abifise ku mutima ngo bivugira mu bantu gusa kugira ngo yeze agatima abantu ngo numubyeyi mwiza ngo naye handi atari imbere ya za micro canke kamera atuma abantu biwe kubuza uburenganzira abatari abasendedfdd ngo nta kuntu yo kwama avuga ibintu byiza nibishigwe mu bikorwa mu gihe abishaka kandi afise n'ububasha bwose abanyagihugu bo muri komine Matongo intara ya Kayanza buje agahinda kubera kunyagwa utwabo na leta ya CNDD-FDD muri no minsi umunyagihugu wahi Matongo afite ibiti kwibarabara narekuriwe kubica bicibwa n'imbonera kure zihagarikiwe n'abajejwe intwaro bakabikoresha icyo bashaka abo banyagihugu babwiye radio haguruka kata kintu na kimwe babona leta ya CNDD-FDD ibamariye uretse kubamarira utwabo twobateje imbere icyo barindiriye ngo ni Imana yo kubakura mu menyo ya CNDD-FDD inkuru twateguriwe na Ninette Nancy Mutoni
abo banyagihugu bo muri komine Matongo basanzwe bafise ibiti bateye ku mabarabara bavuga yuko batakirekuriwe kubica kuko imbonera kure n'abajejwe intwaro aribo babica bakaja kubitaruza ibiraro canke kubyubakisha amazu yabo bakeneye bo mu mugambwe CNDD-FDD uyu munyagihugu arabaza leta ya CNDD-FDD igituma yihaye uwo mugambi wo guca ibiti by'abanyagihugu uko ibishatse tumukurikire ijwi ryiwe twarihinduye kumva z'umutekano wiwe
muri komine Matongo kwa misozi ya Muganza umanyagi uguwaro unangisi suurenga zina gugucha ibiti kiliku yorabara na walitu wakei wakubia yuko utasuurenga zina gugucha njeri ireta yuko mwona kele ikitu mchongo ziwe aluyo ilindu kile kahiza gugucha uleo mwona sikanya kuitaya maso utui wabona asani tegeko kuliyo misozi yose mwiku mwima tongo kuliyo ngiti siwawa kiwawa ngugucha Atuwaza kulita luzi viraro Chani watuwa kuchua kiisha Ama Bayawa wakineni
abanyagihugu b'Imatongo babona ko leta ya CNDD-FDD iriko ibarenganya ngo kuko irengana ibiti byayo ikarengera ku by'abanyagihugu bagaheza bakabura ikibafasha mu miryango yabo dukurikira uwundi munyagihugu wo ngaho muri komine Matongo intara ya Kayanza nawe nyene amajwi ye twayahinduye
ariko tukabona ko arenganya tubona ko arenganya kuko leta isanzwe ifise ibipimo byayo mugabo ikahita ngo ja guhota umunyagihugu kimwe twatwaye irondereye n'amaboko yiwe iza kutumunyaga na niyo leta mwumva kitumarishi iza kunyaga umuntu utwiwe ahitaniye n'izapfuwe nayo nyene kuko ntacyo twaba tubona itumariye aho kuba yoyo gufashije ahubwo kugira utere imbere ikaba ari irindukira kukunyaga kugira ubure n'utwo kwifashishije mu muryango
tubabajije icyo babona bokora kugira ngo akarenganyo bakoregwa gahagarare kubera bavuga ko binjiranwe abo banyamatongo bavuga ko barindiriye Imana ko ariyo izobakura mu menyo y'intambwe ariyo CNDD-FDD
usanga aibu na lakuli buze atavuguza mfata usanga aibu atuari jihugu ye ashu kumiso zio siyarugu ushae mbakariche mkuru imbo na lakula buze na haonda suizamu ee cha imbo na lakule ikimtuze na suizamu kandi abu abu imbo na lakule na hii kuliko sitapungu na hii kukuiti uwawe chanye ika kukuiti kofi aurongza kuitwa ee au utwala na ushika
tubibutse ko Alexis Nduhije arongoye umugambwe MST aherutse kuvuga ko barundi badakwiye guta amakosa ku Mana kandi ko Imana idashobora kubatabara batabishyizemo uruhara Imana ngo izobatabara ariko nabo bitabaye kuko idafasha uwicaye
arakoze na Ninette Nancy Mutoni inyuma y'akaruhuko gato duca tubandanya n'amakuru twabateguriye
Kawe radio haguruka bamenyeshe bongere bamenyere kijambo haguruka rihamagarira umurundi wese cyari cyose ahamba hose kwikangura taru kwikanga agahaguruka rugaba taru kugambana akabaza atakubabaza wamukuriye mu butegetsi by'igihugu cyuko bimeze
mubisata bitandukanye byose bigize igihugu cyacu ukabishakisha atagushamirana ukabishyira ku mugaragara atakurundira amaronko ubona ko gutinya igitsure cyanke kugenderamo kwa kumuntu numwe wabigize indahere dahinduka mu kazi kawe ka misi yose reka ndabasaba atakubasamaza mu nkundire so kubagundira mu makanya mpamagara abarundi n'abarundi kazi to tibagiye ugwaruka ubona ko ari bwo Burundi bwecyo nimuze twese tujye hamwe ataguhangana tuva abantu atakwivanga n'ingeso yo kwihora ahubwo duhoberane nayo kwifata ku munwa ibarariguye cyane guhengereza abaduhekura batwamura ibyo twabiri yakuye tubigira umugani maze duhaguruka atakwihangana duhangane n'ibisuma nimuze kandi twibariza ataru kubaririkiriza abategetsi bacu kanatsinda umukuru kizira kumutuka nayo kumubaza no kumusobanuza akakubakiye ibyo biremewe nta kosa akamere no kwanki ibi bitari bike kandi bitagira izina badukoreye nabyo nta kosa kandi nta nitege kuba warenze radio haguruka ewe radio haguruka komera kumwe tuyabuza bihenda mu kuduhekura maze ubandanye ushyira habona atagushishitira abadushibagura utube hafi turinde guhangayika mu guhangana n'ibiduhanze nayo ivyahora ari amabanga tubibangira inga ibidashobora kuvugwa n'umuntu n'umwe tukwifashishe mu kubishyira ku mugaragara atagushidikanya maze turinde amaganya ewe radio haguruka uracara uwa mbere
bamwe mu banyagihugu wo mu mihingo itandukanye baranegura ingene bimwe mu bidandazwa vya nkenegwa bibandanya bikena mu gihugu ariko bikaboneka kuri magendu aho biheza bikagurishwa ku giciro cy'umurengera kubwo abanyagihugu urudandazwa rwa magendo ngo ruriko rutera imbere mu Burundi kubera ahanini rukogwa na bamwe mu bategetsi bakomoka mu mugambwe CNDD-FDD abanyagihugu rero bakabona ko hageze ko abarundi bikangura bagashyira ingufu hamwe bakikura ko iyo ntwaro igisibije mu kubabohera amaboko imugongo inkuru twateguriwe na Mbera Mihigo Jean Marie
nibyumvikana ingene bimwe mu bidandazo byankenekwa bibandanya bikena ariko kuri magendo bikaboneka iyo ikaba ari imyidogo y'abanyagihugu bo mu mihingo itandukanye ubu n'umwe muri bo avuga bimwe muri ibyo bidandazwa bisigaye bigoye kuronka
aha mu Burundi arakenye ibintu nka byose isukari arakenye igitoro arakenye ibinyobwa bya Bararudi n'ibindi byinshi mugabo rero igitangaje kandi gitana cyahuze ni uko isukari iboneka ahantu henshi ku buryo bwa fraude
abo banyagihugu bamenyesha ko aho kuri magendo ibyo bidandazwa biheta bikagurishwa ku giciro cy'umurenge ku bw'abo banyagihugu n'abatashimye kuvyatira ku mugaragaro urudandazwa rwa magendo ngo ruriko ruratera imbere mu Burundi kubera ahanini rukorwa na bamwe mu bategetsi bakomoka mu mugambwe CNDD-FDD
isukari kiro kivugwa hagati y'ibihumbi bitandatu n'ibihumbi munani hanyuma n'ibinyobwa bya Bararudi ni uko nyine Mishiyeri chagudu minatani shusa na kibugwa Gati yigi humbi ni munani ni humbi bibiri Natano mustere ya kugugwa ni humbi bibiri Masanga iguzwe agati yigi humbi bibiri nari ni humbi bitatu Kukyo kukyo ni hivyo afode Masanga yigu maruwa mnyata Aliko ahandi jehu figura Akubichira gisanzwe mhukironi Nukubuga lero Afode ni itenge kusha kubichira gisanzwe
Leta rero nkuko bibandanye bishikirizwa nabo banyagihugu umwiyarikwiye gukingira ikibaba abakorera mu gifuni
ariko terasama leta yuko yadufasha nk'iki nk'iki kandi bishyira abagiye forode abasoma kinyore abidashyigikira abakorera mu muco ni ukuvuga nimba isukari yasuzuma yarakenye bayikuye hanze boyijyana tukayiga ku giciro gisanzwe tukayironka kandi bobishobora mu gihugu
bamwe mu banyagihugu bakabona ko hageze ko abarundi bika bagashyira ingufu hamwe bakikura ko iyo ntwari igisubije mu kubabohera amaboko imugongo
Mbera Mihigo Jean Marie nawe ndagushimiye baridoga cyane ku kibazo cy'ifumbire y'ihinguriro fomi abo n'abanyagihugu bo muri zone Gatumba komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura bidoga bavuga ko batigera boroherezwa na gato mu kuronka iyo fumbire aho biriko bayitondeye bakayibura eka ngo nitangwa ryayo rirangwamo akamwana wa mama nayo abandi babona ko icyo kibazo cy'ifumbire ya fomi be n'ibindi bibazo byose bihanga abanyagihugu bituruka ku ntwaro mbi ya CNDD-FDD abo banyagihugu nyene ngo niho bakwiye kwikura ko iyo ntwaro kugira basezerere iyo myidogo ya buri munsi inkuru dushikirizwa na King Blaise Iranzi
Iyo fumbire ngaho muri zone ya Gatumba isanzwe itangirwa ku biro bya posita Gatumba. Abanyagihugu rero bakaba bidogera abatanga iyo fumbire ko batigira babohereza na gato muri iyo tangwa ry'iyo fumbire nk'uko babiyagiye radio Haguruka. Bamwe mu banyagihugu twayaze bakagiriza abo batanga iyo fumbire ko bakoresha kamwana wa mama aho binashika bakakubaza ko uri mu mugambwe wa CNDD-FDD. Muri iyo myidogo yabo abo banyagihugu ntibatahura ukuntu iyo fumbire yobura mu gihe isanzwe ihingurirwa hagati mu gihugu. Dutega amatwi umwe muri abo banyagihugu twashoboye kuyaga atuyagire ibyo ayo manyanga yose ariko ijwi ryiwe ryahinduwe ku mvo z'umutekano wiwe.
Ntitwizera ko bahetwa na gato bakifumbire ngaha mu Gatumba. Ayo kama bose baranga n'ubudage. Nayo kandi nanye nabo nshaka kura. Ndi bamwe nyafumbire bisaba ko mba mwumvi nanye. Hari nabo banga kubaza ko mu ngano z'FD. Kiri bari twanze niyo ariko tugatanga twaje. Ikibazo cyane ndi turengera no kuri kose. Abategetsi bakwiye gukora ibishoboka byose. Tukamba muri ino miro yo kwa mpifuza ikintu tukakibura. Ikibazo ni ko nyanya fumbire tuyibura kandi kwezwa mu gihugu cyacu.
Abandi banyagihugu twashoboye kuyaga nka bose bahuriza ku kintu kimwe ko intwaro mbi ya CNDD-FDD ariyo ntandaro y'ico kibazo cy'ifumbire ya fumi. Tutibagiye n'ikibazo cikena gy'ibindi byose byankenegwa cyama cibonekeza mu gihugu cy'u Burundi. Bakabona ko abanyagihugu bakuye kuvira hasi rimwe bagakuraho iyo ntwaro ya CNDD-FDD kugira babone gusezerera iyo myidogo ya misi yose mu gushiraho intwaro yitaho ineza y'umunyagihugu.
Arakoze na King Blaze Iranzi kuri iyo nkuru yaduteguriye. Amakuru kuri wa 10 mukakaro mwaka 2022 mwari mwateguriwe n'uruganda rwa Radio Haguruka ni hano duciye tuyasozerera. Ngengurukiye mwebwe mwese kukanya mwafashe ko kuyatega yompi bagenzanje baratororokanije bakenuye ntibagiye kandi gushimira na Obe Felix Irankunda yari mu winga bw'ibyuma. Ari ne munezero nari kuri micro ndabaseze ndabifuriza kuroranirwa mu banyu no mu byanyu. Na ubutaha
banywanyi nivyo ziro twafunditse muvyizere murabihawe vuba cyane
kugemere ntugemere ntugemere ntubibemerere ko baguhenda bakunyagisha ubwenge bw'abantu.
Haguruke, haguruke Abarundi, haguruka ni radio ikangurira Abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu, iteka na demokrasi.